Ndiropo nyansa voice box bambo poni kali ndo abweranso ndi audio ina imene akukambamo ndithu zambiri pa zimene dziko lino la Malawi likuyendera pansi pa utsogoleri wa olemekezeka Dr. Lazarus Magathe Chakwera. Modo ya lero makamaka iwo akhazikika pa nkhani ya ziphaso zoyendera pa maulendo akunja kapena kuti passport zimene ndithu zimaperekedwa ndi nthambi yoona za anthu olowa ndi otuluka immigration ya dziko lino la Malawi. Ndi iwo akunena kuti ngakhale ziphaso zisamba kuperekedwa koma Malawi asaphunzitsike kuti ziphaso zimenezi zikuprintidwa kuno ku Malawi. Chifukwa chazipo zimenezi mukuona kwa boni kalendo akuona kuti zipo zimene ndithu zaprintidwa mu dziko lija la Serbia. Komanso mudi amene iwo afuna kukambapo zamavuto ena amene ndithu akuwaonekera anthu a ku Rumphi East. Rumphi East kumene kwa ndithu ndi constituency ya akamlepo kaluwa ndi aboni kalendo afunanso kukambapo pang'ono zamavuto za amene anthu akumeneko akumana nawo moyo wawo watsiku ndi tsiku titi kali modzi pano nyasa voice box kuti timve kuti aboni kalendo atibweretsera zotani mudi yao lero pa April 19, 2024. Tidikhale imodzi panyonyasa voice box.
Popiterera ndi ukazi woche pofunafuna njira yoyimirira amalawe kuti aziwe chilungamo mu dziko lawo la demokrasi, ine ngati president wa anthu osauka woyamba muno Malawi, mundilolenso kuti lero ndikalowe mkatikati mwa boma mopanda mantha ndikuululamo zinsisi zimene inu amalawi ambiri simukuziziwa. Ine ndine Boni Kalendo, the DC, president wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi, komanso president wa Malawi First, the people first, gulu limene lili ndi akaswiri a Malawi okonda dziko lawo. Uthenga wanga woyamba ndi chenjezo kwa iwe amene unakapangapo interview ku Blantyre City Assembly mezi 9 yapitayo. Interview ya accounts officer, commercial officer, komanso marketing officer. Kunena kuti mulandira matelefoni okuuzani kunena kuti mubwerereso ku interview imeneyi, komano ika ulendo uno ndi ya oro. Ataona ona kunena kuti abale awo komanso anthu awo wa MCP alephera ena sosana abwere, aona kuti njira yabwino yokuti alowesere anthu awo kuti azigwira ntchito, popeza paja masiku ano ndi chewalizimu, MCP-rizimu, Chakwera-rizimu. Ataona zosezi kuona kuti maministazi a Chakwera abale awo komanso a MCP mulibe, apanga plani sopano kuti afuna kuita neni kawiri ku interview ya oru, kunamizira kunena kuti COVID yanatha, ndi akufuna kuti akuita neni kawiri ku interview, koma inu muziona ngati mukuitanidwa muchione, koma ili filimu ndi cholinga kuti akufuna mapeto ake ayike azibale awo pa zintchito zimenezi, commercial officer, marketing officer, komanso accounts officer. Izi ndi chenjezo kwa iwe amene unapangapo ma interview amene wa mezi 9, mungoganizira kuti mezi 9 munapanga ma interview amene wakumasana kuitaneni, munakapanga interview ya written, ndipo zifukwa zake ananena kuti simupangaso ya oro chifukwa cha COVID, koma panopa akuitanani, ndipo muziwo kuti imeneyo ndi filimu, sikuti akunena zeni zeni. Tikamanena kuti ziko ili ndi la mafia, timanena tu zeni zeni. Tinalankhulapo mbuyo mu mawiki apitawo makamaka wiki yatha kunena kuti wiki ikubwerayi muona ndithu kanda bongomani ndi azinzache akupangisa ma press conference kuchita celebrate kuti sopano ma passport ayamba kupezeka, ndipo ambiri mwazionera nokha kunena kuti ma passport aja sopano amene chilungamo chake anakaprinta ku Serbia, koma iwo akunama kunena kuti ati ali ndi machini, ali ndi capacity, amalawi musakhulupirire. Ziko la Malawi lilibe capacity komanso lilibe printing machine ya mapassport. The good news is that mapassport odi abwera ntengo umene analengezawo, komano abwera ama date osiyana siyana. ndipo zulo anali ndi meeting ya kabisibisi akanda bongomaniwo ngakhale kuti amafuna ati aziaopseza immigration ena kuchifukwa chokuti anaapeza ali panja ndipo ndizoona kuti a immigration anayenera kumakhala ali panja kumasewera bawo chifukwa nkhani yeniyeni yogwirira ntchito ku immigration kunalibeko ngati angapeze chochita mwina ndi pamene apeza mapassport yawowa amene aayika madeti osiyanasiyana ndipo meeting yawo ya zulo inali yochenjeza kunena kuti pasapezeke opereka passport ya siku ngati ya mawa date ya mawa kumpasa munthu lero chifukwa amalawi mukuyenera muziwe kuti mapassport abwera koma awayika madeti osiyanasiyana ndipo azipereka 500 pa siku date imene yayikidwayo azipereka mapassport 500 musanyengedwe zija kanena kuti azipereka 15,000 kapena 30,000 pa siku amene aja anangokhala matama chabe inangokhala ndale kuti aone ngati inu a Malawi muziona ngati boma ili ndireni likupanga zokupsa koma chilungamo chake nchonena kuti azipereka mapassport 500 ndeti kati 500 blantyre 500 lilongwe 500 mangochi 500 mzuzu ndipo imene inali meeting imene inachitika mwachinsisi imene atolankhani anathawisidwapo kuti asakhalepo ndicholinga kuti aziwa chilungamo kodi tu atolankhani iniyo munati muziyenda makamaka muzikhala monga mmene amapangira atolankhani akale ndikumayenda madera osiyanasiyana kuti muzitolera nkhani Malawi muno muli zovunda zambiri zimene mungazichite expose zina ndi zimene zizi kanda bongomani amakamba zulo ndipo ife uthenga tatenga ku immigration konko chifukwa ine ndi malowa mkatimo mkati mwa immigration mo kapena mkati mwa area satemo kapena mkati mwa state house ndi kumene ndi matenga ine ma information ine ndine mwana o mwana opya kwambiri mai anga akati asandibereke akanapenga misala koma anandibereka ndi chifukwa chake ndiri mwana opya kwambiri choncho musanamizidwe a Malawi mapassport yanu ngati ili ya deti ya wiki ya mawa simungatenge chifukwa akunamizira kuti akufuna aonese kapena abwerese picture yowauza a Malawi kuti mapassport akupangidwa ku Malawi kokono koma musanamizidwe ndi pa Serbia ili ndi mmene lili ziko la chakwera administration ya chakwera iyeyo ndi ma ministers yake motero kuti za ukatangale sizi za atha oloma mizimu oloma district tapita ni kurumbi kumulowe uko mukapeza kuti kuli sukulu ina kwao kwa akamulepo karua kuli sukulu ina imene ndi 1 to 8 koma ili ndi maziphunzisi awiri wachitatu yo ndi tiye wakumeneko akungolandira ndalama anakhalapo kale kalero mphunzisi komano anachita litaya koma adakalibe papero district ya rumbi education akumamupasabe ndalama tiye ameneyi wakumeneko kwa kamulepo kaluwayo alipa ndandanda olandira nawo ndalama ngati ndi mphunzisi ati zimenezi anapanga ndi IMCP ndi cholinga kuti amuchite reward munthuyo ati chifukwa chake ndi tiye wakumeneko koma ndi munthu wokuti akungokhala ku nyumba kwake amangoyendesa za ufumu ali pa masalari awiri salari ya UTA ndi salari ya uphunzisi ndi mmene tuziriri ku Bagamayo kumene koko ndi ku Rumphi East ndipo inu atolankhani ngati mumafunadi kuti mulembe nkhani za mziko lanu pitani ku Rumphi East kumene nsewu wache ndiwoonongeka kwambiri boma ili mu budget anayikamo ya 2020-2021 anayikamo budget ya nsewu umene wopita ku Mulowe koma ndalama zinadyedwa anayikamonso pakana ya ulendo uno ilimonso koma ndalama zache kulibe ndikumalo kokuti anthu akuvutika kwambiri ku Rumphi East ndi chifukwa chake kamulepo ujana ima mpaliamenti ndikunena kuti misewu ya kumpoto yonse ndiyoonongeka ndipo ndizodabwisa kuti a Catherine Gotani Hala anamuyimisa kamulepo ndikumanena kuti ayi misewu ya kumpoto ndi yabwino ufiti ulipo abareanga anthu amauruka ndithu ufiti ulipo chifukwa mmene ilili miseu ya kumpoto ndizomvesa chisoni kuti wina wake angamakanene mparliament kuti miseu ya kumpoto ili bwino ndizokhazokhazo tu ma ministers amakana kapena boma la Malawi limakana kuti lili pa ubale ndi ziko la Israeli limene anatumizako anthu achinyamata kuti azikagwira ntchito nthawi ya nkhondo amakana kunena kuti zimene zijakupanga ndi private company lero a Malawi mwazimvera nokha kunena kuti boma la Malawi likupita no ku Israeli kuti likasainire mgwirizano wa ntchito wa leba pakati pa ziko la Israeli kumene kuli nkhondo ndi ziko la Malawi anthu omwe aja amakana aja kunena kuti kulibe labor export ku Malawi ndi kampani ya private ikupanga zimenezo lero anthu omwe aja anthu achakwera aja ndi chakwera imweyo uyu walandira mphoto kuujeni ku Israeli kuti akuendesa Malawi bwino a Malawi mukulemera uja mukudya bwino uja muziko la sugar wa Massachusetts akuti akupita ku Israeli kuti akasainire mgwirizano gwirizano wazachito pamene anthu ena akuthawisa anthu awo ku Israeli chifukwa cha nkhondo ya Irani komanso ku Hamas ku Palestine pamene maiko akuthawisa anthu awo mu Israeli ndi pamene tuizanu chakwerai akupita kuti akasainire mgwirizano wa zantchito ku Malawi koma mkatikati motitatenga tochi yathu kuwunikiramo tapeza kuti anthu asikuti akukasainira zantchito iyayi akukasainira mgwirizano ina wa chinsisi umene asilikali aziko la Malawi azipita ku Israeli kumakaphunzira mwachinsisi ndi cholinga chokuti adzaberezisango boli kalitu kufuna kumangidwa mwanayi